Ndinike gameli hlele nkosi yethu Jesu Kristu lo thethayo nguThobeka Zondani usindisiwe yamthando Jesu. Sizawufumana ilizwi lethu kunqwadi kaLuka ngu-23 uverse ku-34. Lamazi athethwa nguYesu xa ebethelela emnqamlezweni. Uthi uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ayansikela ke lamazwi athi baxolele kwisimo uYesu esimbona ekuso nathi, indlela uYesu owayebethwe ngayo, indlela uYesu ewayelinywe ngayo umhlana ngezabhokhwe, kodwa still uYesu emongxoziwe, ethweliswe ithaba sameva, kodwa still kuphume amazwi oxolo kuye. Yiyo yena ndisikelela ibazalwane ba aphuma njani amazwi oxolo kumntu okwisimo esinjena. Loo nto indenza uba ndithi umntu xa egcwalisiwe ngumoya oyingcwele, ngamandla kamoya oyingcwele, ngenene uyawakhupha amazwi oxolo. So loo nto leyo ke ngoku indenza uba ndimbone uYesu mandithi njengomntu engakhange athi yena kwisimo akuso angekhange aluze focus kwinto, kwimission ebeyizele. uYesu uyazazi uzothini emhlabeni, uthunyiwe ngubawo ubazofela abantu bakhe, but isimo ke ngokwazibone kuso asimenzanga aluze i-focus yento ayizeleyo, asimenzanga aqonde uba uyayigiva phela yonke le nto ebeyizele, asimenzanga uba athethe amazwi okwanyelisa ngubawo, kodwa kuko konke oko uwakwazi ukukhupha amazwi oxolo. Loo nto iyandisikelela abazalwana ukuthi what is happening to me, what is happening to you must not determine your future. Ngoba uYesu wayeyazi into ayibekelweyo in future eyokokuba kukuhlangula abantu bakhe, kukusindisa abantu bakhe, but zangayiluze lo focus. Yena uYesu wahlala ejonge i-future yakhe, into yokuba into endizeleyo apha le leyenzekayo mayingandenzi ukuthi laa nto ndiyibekele elaa themba ndilithenjisiweyo ndililuze. So ndiyamthanda kuYesu, uyandisikelela, undinika amandla nam, nawe mzalwane ukunika amandla, nawe mntu kaThixo ukunika amandla okuthi nantoni na siyadlula kwizimo ezinzima, siyadlula kwizimo ezibuhlungu, ayithi loo nto thatha intambo okanye ndithathe intambo ndizixhome. UThixo ithi masiye kuThixo, ngoba uYesu simbona apha esiya kuThixo esithi bawo ndishiya nganina, which means akanayo nye option but still God ebomini bakhe. So nathi ke mazingathi izinto izimo esikuzo zisenze uThixo simshiye, zisenze uThixo ngoku simlibale, nezinto uThixo besenzele zona sizilibale. So ndiyasikeleleka kakhulu ukuthi nawe apho ukhoyo la mazwi makaku-encourage ukuthi uThixo nakwesiphini simakho simo singaphezu koThixo. Asikho isimo singaba ngaphezu kwakho, singaba ngaphezu kwami, kodwa phezu koThixo asikho isimo esingaphezu kwakhe. Amen. Ndiyabulela bazalwane.